I'm going to go to the phone.
Two shots.
Behind the man.
God, I'm phone.
I'm going to get a phone.
Okay, give me a plan. Now I lose. You're done heal. For sure, you're done heal. I had to act and we pay. I'm going to pay plan. I'll tell
you. All right, that's all. Me. Push your shoes. It's a man I love more. Yeah, pal. We have to do Wednesday.
Second, you need 20 young still to one, shashis.
And foot when the show with some police are bam. Before I've melegated like you. Yes.
Okay, so I'm going to go for a gabu a match.
Pagati woman dashing and a cocoon in their corner. This until when gab, I mean, I don't fool Iona. Put Thando Mseleku and get digging alone.
It's a girl cool man now.
Yeah.
Your sister. We are Kumbula, I'm going to send her the person.
Young Kumbula.
I'm fantasizing.
So?
She's made a toy and I'm sending you 100 rand. One chase.
So she's in trial again.
Sister, but as I said, it did me now.
You don't have to talk along the letter, who's been in the person rand. Who's got someone to talk about her rand? What? Hey! Just give her me as one. Some trial that way. So someone tried that.
Asanda Thando Sam, umina lo uthando, ngicela nje ukuthi ungilalele, ungakhulumi ethemba incane. I-situation ayikho right ngaphakathi. And I think isigwebo sami sonyuka mama. Kunezinto ezingiphoqayo ukuthi ngizenze. Nanama ngithandi kodwa for impilo encondo la ngaphakathi kuyangiphoqa ukuthi ngizenze. I think sengizodonsa even well.
Uthethe ukuthini Mseleku ba jonga uzophuma baby F and kufanele uma uphume izinto ziyonakala pa ngaphandle.
Bekusho ukuthini ukuthi izinto ziyanakala ngoba ukhona nje wena lapho ngaphandle uhandlisha yonke into.
Zininzi ingxaki apha jonga umtshana wakho lo nenhloko enkulu udukile.
Hawu bebu usho ukuthini yini nakalayo manje?
Ewe udukile asimazi ba uphi kanti vele ke seqala ubuphara. Uyeba uhamba nabafana nikabaqondi kakuhle. Ngoku it's been 3 days engabuyi.
Mtshana wami ulahlekile. No, naliphoyisa naliphoyisa.
Hey, anginasikhathi wesiboshwa uhambe. Hey, wait.
Hey, my sister, kuphile impahla.
Lalela, awububanzi uya wenzani lana?
Manje ungishiya lana.
Ngizokubiza ngizamela isayile yes. Mase khalithi ngoku.
Oh my sister. Awu.
Womp, kola kaqala.
Yebo bhora, yebo bhora.
Mashani ndoda.
Mashani bhora.
Mashani. Yini wangathi yaqala nje ukuboshwa indoda?
Yebo bhora, ngifika manje angijwayela ngalesa la manje. Ngiyafika
manje. Manje awusho. Kukhona umuntu ongakubheka la ngaphandle.
Ongibheka kanjani i
visit? Hayi ngisho i visit wena manje.
Kho uanda ngafika zongqalaza laphana lapha masibhe
lelela ke mshana ayithi abonthi kugcwele impisi la ngaphakathi ayithi angithola uthi abonthi sihlezi imehlo manje
yebo
lelela ke mshana ekusasa mina ngizokuthatha mshana nami sambe sohlala ebuilding mina bangiqulu love more mina ngithi angithola
love more
u love more shothi nginikezana uthando more
uthando
awuzobona mase sisebuilding mshana nami awuzoba grand ekusasa ngokudala ngibe ngi-introduce la ku two shots.
Exa two shots.
Next Isaya two shots, say biza, I'm trying to say biza, and Jaya mixa. Isaya Jenny Gikonele, Fuma! Isaya Jenny Gikonele.
Umaphuza uma beshayisa bazove bangena ngeluka ibhadi awulingi ukhiphiswa ngakulingi ukukhala wakhala mfana wami ngiyanqapha lento yami
awufuse ngiyakhala mina wema awakhalisa
hey two shots ekudalekani lapha yana ndoda
ake uhandle mina ngiyaphakama lapha yana mfethu
hey mfethu Wendy man uphakama kanjani ndoda ngoba Wendy man usabela nami ndoda
ngithi ama 26 amphama umqondo obhedayo
yabona futhi le ndaba la ma 26 futhi izongiphambanisa futhi yabona futhi ijele lizophenduka futhi kusachitheka igazi nje yami uphakama kanjani Wendy man futhi yazi yothi into ecasula kakhulu ewuzophakama ngale ntwana lesanda kushayisa la ability la ngale lozafuna ukuyifaka ugwaye manje yazi manje ithi just yes
ya yazi bona udala kanjani Uzothi mufika lapha egate-ini kunomaphuza wethele uzomfica khona ufike uyidalele yena leyo nombolo ngoba wena ngeke uze ungene nawo la ngaphakathi angithi ngithola kuleka mfuthu yeze zini inkinga uzoyidalela iphuza lapha
yes
uzoza uzoyidalela iphuza lapha wena hayi ziyasho correct
yes no ndoda le nombolo yokushaya ukufakele
Si,
le nombolo le nyoni yakho le beshaya ufaka umkhambathi kulale ku 26. Imani yahayiza lapha ethesha umaphosa.
Si!
Le nombolo yakho le ishaya ufaka umkhambathi imani yahayiza lapha ethesha umaphosa.
Hayi, yase laphakamisa. Loyo ngizodila naye esebuya lapha endlini eminyama ekhulu ukujamba.
Yakubamba le.
Now 6.
Sheriff.
Okay.